birumvikana message iravuga nti jewe mfise umugabo dukundana mugabo yabuze umugore ariko nkaba narisanze ufise umuhungu dukundana uravyumva canke mwakure
se kivedi ko afise babiri
afise babiri mugabo yarasumva ni nkuko dufate wowe warusanze ufise umuhungu mukundana yarakujanye ni wabo kuhakwereka hamugacu fatana n'umugabo rero yabuze umudamu hama rero mugakundana yes tugeze muri cha kigane good morning kuri na 4.9 ni chance 94 nibice 9 this is a good morning team ku mukigane good morning ni akumera kuri micro ni bashiriano indundi twaje rero ni kigane good morning kumwe wa mwanya wangiri na macanye se duhuru mutima
good morning and welcome back to black fm the number one hit radio station in Bujumbura you're now tuned into the number one hottest radio station in Bujumbura 94.9 baby 94.9 baby 94.9 You're listening to Black FM 94.9 Black FM
Yo yeah. Iri jumumva neje umufana kunda umuziki w'abarundi kandi akunda Burundi
Yes mamaza kubyumva twaje twaduze n'indirimbo insolite ya Bifeso ndo Flore kumwe na Meili amane n'abanye akumera yamaze kwitegura hariya kuri mikro kugira ngo abahereze CJ you know musi ameze neza oza bien
ego cyane muri ati ko ari wa mwanya mukunda cyane wa mwanya wa CJ benshi akumambya ngo dete ndabazi kintu none muzi ko ari samwe na nusuvura abantu bose ngo none ntiharangira umwanya wa
ageze vrai
ego ngeze rero ubu rero tushobora kwabwira CJ kandi yutse yuko telefone mugumize hafi kugira mushobora kuza kwandika message mushobora kukwakura
ego
rero wanditse CJ uno munsi ni namahoro
yego
ngende umukobwa nkaba nakunzwe n'umugabo yabuze umugore afise abana batatu
yego
aramishuka mu aramishuka muga nkaba mfise n'umuhungu dukundana
yego
akaba yaramaze kunjana muhiri wabo
wabyeyi yego
abo bana bambonye banyita mama wabo
yego
nimumfashe nabuze icyo mfata nico ndeka
yego
murakoze
ahora hejeje none tubaza duhava tugufasha iki gasha nana majambo menshi nirirwa ndavuga nga
uyabanye je ndakeneye kumenya none uwo muhungu yamutwaye iwabo
umva ko bari bakundana bwa mbiri uwo mugabo batarakundana birumvikana message iravuga nti jewe mfise umugabo dukundana mugabo yabuze umugore ariko nkaba narisanze mfise umuhungu dukundana uravyumva canke mwakure
se kivedi ko afise babiri
afise babiri mugabo yarasumva ni nkuko dufate wowe warusanze ufise umuhungu mukundana yarakujanye ni wabo kuhakwereka hamugacu fatana n'umugabo rero yabuze umudamu hama rero mugakundana
tugafatana nk'ikiri kumwe na wa muhungu
naho umva hari amajambo menshi turirwa turavuga
abakobwa b'iki gihe muradutesheje walayi
murabana babi
muradutesa bitugani cyane amadabwiye ko badada ariata ariko fa umuntu ashobora kugira batipe babiri kabisa
yabuze n'uyu cyane nta namajambo menshi mvuga vuga ijambo rimwe
yewe fa mahinga rimwe nzoba meje ari kumwe n'uyu yamutwaye iwabo cyangwa ibimeze
gutya muhamagare none wumve muhamagare wumve niho biza guca bigenda neza
urumva hari ibintu bidasobanutse kamwe none wewe wumva je nari wiki ngaho umuntu yo mubwira gute ha Deja na watu kwa mchagu zumwe hoje nundi vuba vigachadja
Inzira zibiri sana ni ifyisi
Mugakari kibyo bi Mugakari kibyo bi Nimeyakozi we sindazibona neza Mugabo nyimba uri kuratwumva Ndagusavye wandike message kugira dushobore kubona Ego andika message kugira cyo tubona cyo tukubwira Ariko reka ngire ko je nibaza yuko Abyabutse shwa byabutse ngene yabigenza kima gusa je kintu novuga kuri nyamba ofise babiri nyimba ofise babiri gerageza wihane kuko babiri deja uri kuratwara umwe ariyo umwe uri kuragumiza wenyene kandi afise uwundi w'Imana yamuteguriye bavuga ngo umuntu wese afise uw'Imana yamuteguriye bako wabati munyu kuna bana apa ariyo uri kurafata kubona uwo muntu ze uwo mupapa yarapfakaye akaba akeneye umugore je no kugira yuko no kuri si bibi yuko ugenda ku muntu yapfakaye
yego
hariyo nabantu babayeho neza kandi bagiye ku bantu bapfakaye isi fiko aba hari urukundo kima gusa urabona ko mama tuzene ya masije menshi ngo je birananiye mu rugo bimeze uko bakananirana n'umujene adafisa
Yego.
Aho zoba bakanye n'abantu bane.
Yego.
Zoba bakanye n'abo batatu n'umugabo wawe.
Neza cyane.
bisigure yuko nyambukene kwinjira muri horasyo y'abantu bane uze winjire uzi yuko atari amashuru
utagiye ukina telenovela neza cyane
utagiye kuraba ya mafilme ya novela urumva aho bamutegeza kubafata nk'abawe utegeza kubakunda nk'abawe utegeza kuba hafi nk'abawe nuko uvuga nyamba wumva ufite ijya maturité nyamba wumva ufite ukuze ko kurera abana bangana gucyo oyo urashobora kwiyangaza ko ngatwe ndikugufatira shwa kuko ni wowe uzokwasima consequence
shwa mugana n'ubundi turashobora kuyimuhitiramo kuko yavuze ngo mungire inama
ego je wenda mu propose na mugire je ucho no ufata me rumva ni wowe wo gufata decision yawe
ari wowe ufatiye
he decision ego je wenka jewe ari jewe nurabunkunda ego nurabunkunda biragwe kugira ushobora kugenda ku muntu afise abana hama ujere bajye abana batatu ni benshi biwanje bonyene baransaza ibazere nenda kubesh biwanje bonyene nje ndiko ndarondera nja kubabitsa
akumugira eforo ka ukanzanira kababiri ugasigarana kamwe
ndaguhuru
je nora api uwo no wambere nda mucika
yo no sigarana abandi
aho ndabiye ndisubiye
niwe no sigarana abandi nka kurunyikira urumva kubira abana deja nukuri basaba umwanya basaba attention basaba urukundo basaba ibintu byinshi rero umva ibyo bintu byose utabifite ugishore guproteja abo bana ubafate nk'abawe umva udafite fizama urukundo rukwiye nuko intu yangaje abo bana zobugiye kubinica ico ni cyambere icaka byo umuhungu nyamba ubona yuko agukunda umuhungu yaje iwanyu kuko hari no nuba yitwa umusore mugabo ubuzima byukabaho nabi bimwe biteye ubwoba eh ukabaho nabi kandi ari umusore mugabo kuri wa mugabo afite abantu kabaho neza rero je ndimaze yuko woraba ugukunda byukuri mbe ukundwa nande ninda guha gaciro ninda guha valeur ni hehe wiyumva yuko ufite amahoro rero je tumanda kugira navuze bashiri yuko je ntufatira la decision kubera niwe azi umukunda muri
yego
ni wazi aho yumva yuko ari umwami kazi niho yumva umuha valeur kuko nitugenda gusa ku muntu adukunda mbega araguha gaciro
yego
mbega arakwitayeho mbega uri umwami kazi w'ubuzima bwiwe kuko asho kuba ari umutipe nawe yifite wundi hari yanye bangahe hari yanye
yego
kandi ari umusore mugabo uwo mufaka bom sinzi ko nabagabo babita abafaka uwo mugabo yafakaye akaba afise wewe umutima w'urukundo akamuproteja akamubera umuvyeyi akamubera byose
Nje
nibaza yuko wewe kubyiwe yo cagura aho yumva yuko afise amahoro nihebe ufise amahoro
herenda kwereke wewe wongerageze kukumviriza menga wananiwe no kuba wo mubwiza ukuri siko
kuri nakumubwiye
nyene reka ndamwibwirira kuri basije yewe nk'indundi basida uje kubyiwanje siko wewe wazanye ide uravuga nti nimungira inama nkeneye kuruhura umutima icyo no kubwira cyambere kwanza banza ugende uyihane
namubyeye yihane
neza nkuko akomera yakivuze urabyumva ica kabiri lekana n'umuntu mwakundanye bwa kabiri siko je wangira ko ndudurira ko singiye kukwemerera kugira ngo uzoje kubana n'umuntu ya afise abana bizokugora kujera
cyane biragoye
urabana abakobwa bubu muraja no mungo ugiye kumusore na urunkunira kunanira mbega wowe urabona kuzihangana ibi byari bya kera yaho umuntu yashobora gusiporta urumva bajya abana b'umuntu byari bya kera aba bamere bacu bari bafise kwihangana mugaba bubu nta kwihangana mufise abubu turashusha
abiwacu bonye baratugwaza
neza cyane
mama shaki ki mama shaki atari wawe
uzo bishobora gute ehe rero nkwereke wa mudamu reka kurigura turusha none turusha kubera wowe warusanze ufise umusore mwikundanira kandi umusore agukunda kandi umusore apana umugabo ngira ko ndabivuga sawa ucuja kwinjira mu rukundo n'umuntu afise umugore ego yarabuze umugore afise abana frame ajya abana nubwo ari batatu ntubabone bazokubiza intuguta umwaza kubwira nti mbe wewe kwanza uko nani hapa
wewe nturi mama
wewe nturi mama kwa cyambere
ukumbyira iki kandi kari mama
icya kabiri wewe naho papa yakuzanye ntitunakukunda kwanza wewe ntitunakwemera kwanza hingene gisa kandi abana arabu umugabo zobitahura abana b'umugabo arakubwira nti uyu munsi ntitukubone no muri sala kandi ukabikora
none ugira
bakanakubwira nti uyu munsi rero nimba papa yagusigiye amafaranga umunsi turaza kukureka ko wayagavuye turaza kukureka ko amata yacu ari wewe wayanyoye
azobayubakanye n'abantu bayo
neza cyane rero hagarika ugu mukunda ubundi kubereke mutanyugwa nibyo mufise usanze ufise umuhungu mukundana usanze ufise umukusore agukunda akumera
akagutwaye
akagutwara iwabo uyo muntu yagukunda iyo muntu yarashaka ko mwubaka rero rekana nujya mugabo kundana n'umusore mwari musanzwe mukundana kandi ntuzosubira kuza muratugora vraiment abantu naho umuntu azanye ngo nkundana n'abantu babiri abantu batatu ngo uyu uribuka wa musore yatubwira
ngo
batatu ngo umwe ngo namubwiye ngo araza rime ngo arimo umwaka wose ubundi ngo nabwiye ngo nanyubakire si kwasa
ariko bashe dai inkuru ariko from ndagire gukina ayo majeune no kuri ndabwire ikintu kimwe hari igihe muzaba mushite mu rugo bikabagarukira
neza cyane
bikabagarukira kuko ndabwire isi hari ikintu bita karma
yego
icyo ko zino umusejo kizo kugarukira
neza cyane
rero je nibaza yuko from umuntu aronse ugiriwe ubuntu ukaronko mukundana agukunda akakwitaho mu bana mukoroherezanya ugakura bakuruhande kuko na uronka byoze
niko
mugabo afise amafaranga ujya musore na wazo yaronka abadada bubu numva ngo bareka kurongorwa ko yabatipe ubu nta mafaranga bafise ibyo ntu nibyo
be bashamfugiye ndabuze nico
ngo ni bashaka batipe ngo kubera ngo basore ubu nta mafaranga bafise
hamanca nibaze wanyumura yafise
oya we arayafise apani
wewe urayafise basi
kuko ivyiwanye ni ivyiwanye
n'umuntu aza kugara ugasanga ngo cyangwa se no jango kwa runaka ngo nta universite yize nta imanita fise ngo nta mashuri afise eh barakubeshesha reba abantu basaziwe abo baguma bavuga ngo umugabo wanje ni Yesu n'abantu bagumye biparatura ku masomo bavuga ngo cewe ngo wewe tuvugana
ku rugo bari exigeant pour atoner ibintu byinshi
uzokomeza uzosazira iwanyu
rero je nibaza yuko uyu mudada yumvise ivyo abantu bamubwi ivyo twamubwi hama nagume ku murongo kugira ashobe kumva ivyo abandi bamubwira kuko vroma vyikuragira c'est pas bien
sivyiza
ku buzima bwawe sivyiza kuri kazoza kawe ndababwira uko muza murakina n'abantu benshi mu rukundo ni ku rukundo rubaheramo
neza cyane bizona bagora kugira ngo
musipe ku rukundo ngo
ego uwo mukundo
no wewe wowe o munzuzo mukunda gute kandi urukundo rwawe waruhaye kanaka ugasanga waruhaye nk'abatsipe 15
kandi wararuba partager bose bararufise umu afise nka 10% wunda afise 20 wunda afise 30 wumva 70 deja zamaze kuva ko sigura ko umugabo wawe arafise 20 basi kugira mu kwize no nande none gacane mba afise 20 adashobora kwigarurira zazindi zose wazana byukuri muri uri siri ko muzoba
umugabo wazosanga batterie yarabaye décharge
iragira
ni handi mugwa mutukana mu rugo
baterero
ivyo kuko urumva nagishashe nagishashe zo kuzenya byose ibiro ni warakubise waragizene na kana 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 ugeze mu rugo zwe don